Ndifuna ukwazi ukuba u-11 no-12 over 16 minus u-5 no-8 over 16 uba ngubani. Indlela endithanda ukuyenza ngalo le nto kuqale ndiyohlule i-mixed number, ndithathe i-whole number ndiyibhale ecaleni ne-fraction ibe yodwa. Itsho uba ngoku u-11 no-12 over 16 uzawuba ngu-11 plus u-12 over 16. Ndizawumayinasa apha kuye, ndifuna ukuyifaka kwii-brackets lena ngoba ndi-subtractor yonke u-5 plus 8 over 16. U-5 no-8 over 16 uyafana nokuthi ngu-5 plus 8 over 16. Uyayibona uba ndiyayi-subtractor, ithetha uba le nto ndingaphinde ndiyibhale le sum as u-11 plus 12 over 16. Ke ngoku njengoba ndiminasa, ithetha uba la minus wam kufuneka ndimbhale azenze zonke. Izawuthi ke loo nto ndizawuba no-minus 5 ngoba u-negative 1 times 5 ku-negative 5. U-negative 1 times u-negative 8 over 16 uza kunika ke ngoku u-minus 8 over 16. Ke ngoku into endithanda ukuyenza kukuthatha ii-whole numbers ezi ndizenze ecaleni nee-fractions ndizenze zodwa. Itsho loo nto uba ndizawuthi 11 minus 5 zii-whole numbers zam ezi. Ibe ne-fraction ke ngoku eziba ngu-plus 12 over 16. 12 over 16 minus u-8 over 16. Ke ngoku u-11 minus 5 usinika u-6. Ndino-6 ke ngoku plus apha kwii-fractions ezi zam, ii-denominator zam ziyafana. Itsho uba ke ngoku i-fraction yam izawuba ne-denominator engu-16. U-12 minus 8 ngu-4. Ndino-6 plus 4 over 16. Into efanayo ke ngoku xa sendiyibhala njenge-mixed number ngu-6 no-4 over 16. Lena impendulo irayithi kodwa u-4 over 16 i-numerator ne-denominator zam zine-common factor engu-4. Itsho uba ke ngoku ndingakwazi ukudivayida i-numerator ngo-4 ne-denominator ndiyidivayide ngo-4. Ndizawufumana ke ngoku impendulo yam ezawuba ngu-6. I-fraction yam izawutshintsha ibe u-4 divided by 4 ngu-1, u-16 divided by 4 ngu-4, ndizawuba ngu-6 no-1 over 4.